Mtsogoleri wadzogolino Dr. Lazarus Chakwera wati abitiliza kubereka utsogoleri ndi kusankha anthu ali ndi utsogoleri kuti athandize kugwira ntchito zomwe zingabuletse zotsatira zothandiza kukwaniritsa masomphenya achitoko kwa dziko lino a Malawi 2063. Dr. Chakwera anena izi kulilongwe pomwe amatsekulira msonkhano wa utsogoleri wa bungwe la Global Leadership Network. Tili nsambili mulipoti ili.
Msonkhano wa masiku awiri wabweretsa pamodzi akulu-akulu aboma, azamaphunziro, mafumu, amipingo komanso amabungwe omwe si aboma mwaena. Mwazina atsogoleriwa akuaphunzitsa ukadaulo wa momwe angagwirire ntchito ndi anthu, kuthana ndi katangale komanso kupereka utsogolero wobweretsa kusintha pachitukuko. Poyankhula pa msonkhanowu, Dr. Chakwera akutilisa amasankha anthu maudindo kamba ka mtundu wawo, chipembedzo, magulu andale omwe amatsata ngakhalenso maphunziro awo, koma kuthekera kwawo pogwira ntchito ndi kubweretsa zotsatira zomwe zingathandize kukwaniritsa masomphenya a dziko kuti likhale lodzidalira komanso lotukuka pa chuma. Dr. Chakwera wati a Malawi akufuna zotsatira ndipo atapitirira kugwira ntchito zobweretsa chitukuko.
Tiyeni timange tsogolo la Malawi. Wakuti aliyense akhoza kuona tatukukadi ndime yayenda polimbikitsa mabungwe amene tinawo polimbikitsa choonadi kuti chimene chitsogole kuthana ndi zimene zatipomboneza kufikira lero. Tikatero tonse tikulira limodzi, tonse tionetsetsa kuti chakudya chikwanira paliponse, ntchito zipezeka paliponse, komanso tonse tizilemerera limodzi osati anthu kumanja wokha.
Mau ake mtsogoleri wa Global Leadership Network kuno ku Malawi a Victor Muo ati cholinga chawo nkupereka upangiri wabwino kwa atsogoleriwa kuti athe kubweretsa kusintha madera omwe akugwira ntchito komanso pakati pa anthu. Pa msonkhanowu, Dr. Chakwera alandira mphoto kuchokera ku bungwe la Unshamedly Ethical lomwe limalimbikitsa anthu kuchita zinthu motsata malamulo pachidwi chawo polimbana ndi katangale komanso kulimbikitsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Bungwe la Global Leadership Network limagwira ntchito mayiko okwana 110, limachititsa misonkhano yonga iyi pafupifupi 550 pachaka ndipo atsogoleri oposa 450,000 amakhalapo pa misonkhanoyi. Beatrice Mwabe, MBC, Lilongwe.